Isezerano rya kera, igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe Kuva. Igice cyaho ni icya 20, umurongo wawo ni uwa 20. Haragira hati, Mose abwira abantu ati, nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza, no kugira ngo gutere ubwoba kwayo, guhora imbere yanyu, mudakora ibyaha.